medase se wache emre se woni ebisua ade e wo ye platform yi so we e Ghana's localized e-learning platform a e gifted solutions e dia ba sa adisua die yi e ye Microsoft Word training for beginners mia me be di sa adisua yi huchame no me din e de Emmanuel Preko Boama. Na ye ba ye Microsoft Word application training no emu a de ese uhuni se ye chemu ahodo miensa eye ye Microsoft Word training no chemu ahodo miensa se de usihu ewo uskun yi esuyi na sa ahodo miensa no de likan no e na ene wajimre se uni ebisua de ye Microsoft Word training for beginners no sa so ye Microsoft Word training for intermediate learners. There's a one or then term. Samson, I work Microsoft Office Word training for a year advanced learners. There's a one when ya what's me a senior in beginners, no, a yes, I call see. No, why intermediate one, no, I come home. It's me quite advanced one, no, I come home. Now, I feel one need there a one Microsoft Word, no, so no, SCP. Now, what's me a dear do and do my outdoor. Se o pese unya certificate e wo ye training yi mu a e wo se wo ye sa course mi nsa amaka ho asem enyina e ye course a uhu e wo school yi su first one no e na ye Microsoft Word for beginners no sa na ye wo Microsoft Word for intermediate any advanced sa three courses we nyina ya dia e se se ubie na afei die ye so wo hwe ehu se ni dia usi o platform yi su nyina no wo hu na obetim dia diduma ansana yetinya ma abodin krata a ekyere se woni yen abesua ade na abodin krata no unya ye advanced training ni bi se kima wansa obeye wo eye nsohwe na bi ni pe computer na nkasa ehwe nsohwe no modern ba oboye no so na e de agenetic certificate e de amawo nti enye ade a certificate na ebe che ansana wonsaka. Now, say you call your Microsoft Word for beginners training in one. Yen share Nema Ubisia, it was a training with Yankasam. And Nema Ubisia will training with Muno. You better be a far introduction to Microsoft Word. And no NSCR, Ocean video. Ah, me church row. Nema is soon answering what started your Microsoft Word edition. If you are a better crying out before so we see a view Microsoft Word no ever computer so. It's an say, okay, who do we bra? SS will be Microsoft Word application or computer so. In the Benjamin Ray, Nayachiro, Ama wants to know what may be Microsoft Word application or computer so. Sanson a better row, a year will be Microsoft Word new year, interface a hold on a ban, then the chair. So that will be him, not also waiting me, any a year Microsoft Word interface no. Adin kumuyi wa bra usia di sabi ya wuhu adi bia wason ni din any di adi ye bia ye best starti Microsoft edition no ewo working with document eho sa session no ye bachelor said ye ubisi a create u first Microsoft Word document se un create bida na ya chira ukwa ya bufaswa ubisi u Microsoft Word document no computer so ye bia ye bachelor said ye ubisi a cruise and answer with doom Microsoft Word application no a free desktop. Na ye wien soa, ya sin achero, application na wa create ya na document na wa create ya wa si wo computer sono. Kwa ya ubiti mi afaso wa sinye bi, asanye di edi kuma fufo. Na ye wia, ya chero kwa ya ubiti mi asinye si ye Microsoft Word document na wa create wo computer na sono. Ako e ye file ahodua e wo ebiti se PDF ene di akikamu. Ye wie wɔ no na ye wie ye bɛsɛ atoa ye edusia so akɔ yanim akɔ kɔsua kwan a ye bɛfa so ayɛ de te ye Microsoft Word documents emu no ye bɛ kyerɛ kwan a bɛfa so a obesi asalete ɛyɛ Microsoft Word document no na sɛ nneɛma wa type wɔ document no so no obɛ timi asalete bi saa nso na ye bɛ kyerɛ kwan a bɛfa so a obetimi adelete ɛyɛ test bi a wo de ato Microsoft Word documents so a ehun hia na wo pɛsɛ wo yi firi so. Na ya chira ukwenye abafa suwa ubesi akope anawa movie Microsoft Word document nani ya wanyama wa chira ono efiri baibi ako baibi fufro ewo u document niso. mechre copy and paste and I'm moving and pasting na yewia ye bechre wo say de ebe ya say wo ye nsachre ye bi wo document ni mu na say wani nje ho na pese wo kọ say de na etie dada na ana say wo kọ nsachre bi a wo firi wo ba wo chi a that is redo and undo e wo Microsoft Word document scan be na pese wo ba ye no na say bechre na yewia ya kọ ha a ye bi si afomate Microsoft Word document no enumu no ye bechre wo say de obesi a format of Microsoft Word document no what change Microsoft Word document in the front no yeka front no atwere no hosuo no e na e friend front no nti atwere na hosuo no ye be chere se obesi asesa no afa atwere hosuo foforo ana se se de obesi ama atwere ahosuo no aye kese ana aye ketwa e wo screen so se de obe ye be chere na wi aye se a chere se de obesi asesa color for atwere na hosuo no that is front color no se de obesi asesa no na yesian chere wo se obesi highlight front no bi e wo document no mu na yewia ya chere wo ba bi obesi apply eye style a ye create dida eye mfa se format ya ya ye wo computer so dida obetimi apply to document na ma adi duma opɛ e wo document no mu na yewia ya besian sian chere wo se bi a wa ye changes bi wo document no mu eye formatting na opɛ wo pepa kwan be na beti ya pepa ma wo document na kɔ te se mfiti ase se de na etie na ebia wase aye bibi foforo e wo Microsoft Word document no eso ye wi ani mi ye ye be sia ko kwen o be fa so a ye be si ide paragraph e di duma e wo Microsoft Word document no mo nti ye be chere how a be si align o paragraph san so ye be chere o se di o be si an increase and our decrease line spaces e wo text no ene o sentences no emu na ma o ntwere ye no ana se o document no aye fe na atimi ni paso atimi akan sɛdeɛ ɛsɛsɛ ɛsɛ saa nso na yɛbɛkyerɛ wo nneɛma ahodoɔ bebree bi te sɛ adding borders and shading to your Microsoft Word document no ne nyinaa yɛ adeɛ a yɛbɛkyerɛ wo na yɛwie a yɛkyerɛ wo sɛdeɛ wobɛsi ahwɛ wo Microsoft Word document no sɛ wo print a sɛdeɛ bɛsi ayɛ ansa mpo na yɛba bɛkyerɛ wo sɛdeɛ wobɛsi aprint no because sɛ wocreate wo document no bi a ɛwɔ sɛ wohu sɛ wode to pepa so a sɛn na ɛbɛsi ayɛ na sɛ nsakyerɛ bi wɔ hɔ a wopɛ sɛ woyɛ a woayɛ ansa na finally waba bifia sɛde wobɛsi aprint na wode ato pepa so ewie a yɛbɛsi akyerɛ wo kwan ahodoɔ a ebia wankasa wote fie na woyusu Microsoft Word document na woadwumam na woyusu Microsoft Word document de ade wodwuma a kwan a wobɛfa so a ɛbɛsi atimi aboa wɔ ma onya mmoa ahodoɔ ɛwɔ ɛyɛ wo computer no so anaasɛ ɛwɔ internet ntaman no so na atimi ama woatimi anya nsɔano ɛwɔ ahaw ahodoɔ a woyusu Microsoft Word no wobɛhyia deɛ nti ɛte saa ne sɛ ebia nyɛ nneɛma no nyinaa na training mu no yɛbɛtumi aka ebia na instructors na ɛdi course n'anim no akyerɛkyerɛfoɔ no werɛ afi nneɛma bi a yɛanka ho asɛm nti yɛbɛkyerɛ wo sɛdeɛ woankasa woyusu Microsoft Word application a wobɛtumi anya saa mmoa no ɛde aboa wo ho but megye di sɛ yɛ course yi ɛbɛkyerɛ wo nneɛma bebree a ebia ho koraa nhia sɛ saa mmoa no koraa wobɛyɛ dɛn wobɛnya nti nneɛma wei ɛna course yi mu yɛbɛkyerɛ wo wa wunyusu eye computer mfa nyusu Microsoft Word da ana wunyusu Microsoft Word wo computer so da mfa ni dwuma na afei na so sua ana wa wo sua Microsoft Word ne pen na ibi o rafi wo entina ya shesa course we edi aba ye bebe course we nyina no na wo utimi di Microsoft Word document edi dwuma na utimi di Microsoft Word application no e design document bia a opɛ e bi ti sɛ certificate e bi ti sɛ forms e bi ti sɛ letter e bi ti sɛ proposal e bi ti sɛ research document e wo university ana sɛ training college e bi ti sɛ ɛyɛ budget any document a husu ahodoɔ ahodoɔ bebree a ɛwɔ hɔ a yɛtumi Microsoft Word document no e create ana yɛtumi ɛde yɛ nti mani bɛgye sɛ wobɛka me ho wɔ training mu akusi na wiye na saa ni mbie no mansa aka medase ebiem se wo ne me ebisua de e wo saa platform yi so afei ye nkɔ ye next lesson a ye kwan ye befa so ye bibie ye Microsoft Word no ye computer so na ye nhyia ase na ye nsua de ka me ho na ye nhyia wo next lesson ni mu